I'm not afraid to die. Yesu Kristu Somo Yonde mobateli nangai Yonde motomboli nangai Yahweh azali mobateli nangai